Jambo make tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu
ubuzima bwa nyakubahwa wararongoye igihugu Cyprien Ntaryamire ni Gloria Munezero kuri BITV ikaze mu kiganiro harabaye. Nkuko vyama igenekerezo rya gatandatu ndamukiza ukumwa kutashe twibuka umuhisi yararongoye igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamire. Uno musi muri BITV twa twashatse kugaruka kuri bike vyaranze ubuzima bwiwe. Cyprien Ntaryamire yavutse igenekerezo rya gatandatu Ntwarane mu mwaka w'1955 ku musozi Gitwe zone Mageyo komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura Rurale. Kera amashuri mato mato yayize ku ishuri ritoya ryo mu Rushubi gushika mu mwaka w'1968, hanyuma yisumbuye ayabandaniriza ku ishuri ryitiriwe Mutima Mwerani College de Saint Esprit ki Bujumbura. Mu mwaka w'1972 yahungiye mu Rwanda aho yabandanirije amashuri yisumbuye na kaminuza. Mu mwaka w'1982 yanonse urupapuro rw'umutsindo mu buhinga bw'uburimyi Diplome d'ingénieur agricole. Mu mwaka w'1983 Cyprien Ntaryamire yaratahutse mu gihugu aho yashitse akora mu bushikiranganji bw'uburimyi inyuma y'imyaka ibiri gusa. Ukuvuga mu mwaka w'1985 yarafunzwe n'intwaro y'ico gihe azira imvo za politiki. Ukwezi kwa myandagaro mu 1986 yarabaye mu bashinze umugambwe Frodebu afatika kanije na Melchior Ndadaye akaba yaciye agenwa gutwara igisata ca politiki muri uwo mukambi. Inyuma y'amatora yo mu mwaka w'1993 yatahukanywe n'umugambwe wiwe Cyprien Ntaryamire yaciye aba umushikiranganji w'uburimyi. Ku wa gatanu Ruhuhuma mu 1994 Cyprien Ntaryamire yabaye umukuru w'igihugu inyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye. Ubutegetsi bwiwe bukaba bwamaze amezi abiri gusa. Igenekerezo rya gatandatu ndamukiza mu mwaka w'1994 aho indege yari ireruye umukuru w'igihugu c'u Burundi yari mu ndege na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yakorowe n'igitero c'iroketi bavanye mu nama i Dar es Salaam muri Tanzania hafi y'ikibuga c'indege c'i Kanombe mu Rwanda. Muri iyo ndege harimo n'abashikiranganji babiri ba leta ya Ntaryamire, muri bo nta n'umwe yarokotse. Abo bashikiranganji bari Bernard Ciza yari ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu na Syriac Simbizi yari ajejwe kumenyesha amakuru ico basigwa bavuga kandi bakongera bagasaba. Nkuko tubikesha ikinyamakuru BBC, ishirahamwe Avod rihurikiyemwo imfuvyi n'abapfakazi b'abategetsi bagiye baragandagurwa mu njyane zagiye ziba mu Burundi basaba ko haba itegeko ribaha uburenganzira bwo kubandanya bafatwa mu mugongo na leta. Adela Ishaki arongoye iryo shirahamwe avuga ko imiryango y'abasigwa ibayeho mu buzima atari bwiza. Mu itangazo ryasohoye mu myaka iheze mu kwibuka imyaka 27 yari irangiye buca bibuka urupfu rwa President Ntaryamire riti ishirahamwe Avod rirababazwa no kubona imyaka 27 iheze inyuma y'ico cago abarundi bose muri rusange na cane cane imiryango y'ababuze batararonka umuco ku vyabaye. Umufasoni Ahishakiye yabwiye BBC ko afise icizere ko impera n'imperuka hazoteba hakamenyekana ukuri ku vyabaye bikamenyekana. Umufasoni Ahishakiye akongera akavuga ko imiryango isigwa n'abo bari kumwe na President Cyprien Ntaryamire aribo Bernard Ciza na Syriac Simbizi isa n'iyibagiwe. Ati benshi usanga bifumbereje umengo ntibakibaho, nivyo ko intatemwa zabo ziri kumwe n'iz'abandi ariko imiryango yabo nifashwe nk'uko yategerezwa gufatwa. Agataho arashima ingene abategetsi bagerageza kubaba hafi. Ati turavye ibihe igihugu caciyemwo ariko avuga ko hari hakenewe ikintu canditse kibaho uburenganzira bugaragara nk'abasigwa babakoreye igihugu. Ati dushaka ko haba itegeko ryanditse ryerekana ingene abo basigwa bazofatwa kugira ngo naho ubutegetsi bwohinduka itegeko ribandanye rikora ibibe ivyo gutangura gushasha. Mu kwibuka inshuro ya 29 umuhisi Cyprien Ntaryamira yitavye Imana urongoye umugambwe yarasanzwe akomokamwo Pierre Claver Nahimana avuga ko umuhisi Cyprien Ntaryamira yari yipfuza iterambere ry'igihugu. Akongera akavuga ko uwo muhisi yitavye Imana ari muto cane ku myaka 39. Amagarira urwaruka kugira umwete n'ubwira mu bikorwa vyoteza imbere ubuzima bwabo n'ubuzima bw'igihugu. Akongera akavuga ati afatiye ku ijambo nyakwigendera Cyprien Ntaryamira yashikirije ryavuga cane cane kuri discipline indero, aratumirira abarundi bose kugumana iryo tunga bakongera bakarikoresha mu buzima bwa misi yose kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu. Cyprien Ntaryamira nkabibutsa ko yitavye Imana ku myaka 39 gusa, akaba yasize umufasoni Sylvana Ntaryamira n'abana batatu. Nivyo bike muri vyinshi mu vyaranze umuhisi Cyprien Ntaryamira yararongoye igihugu. Tugerageze tubandanye tugendera ku irage ryiwe hama duteze imbere n'igihugu nk'uko yaravyifuza. Nkabandanya ndabifuriza abatwumviriza mwese umunsi mukuru wa Pasika mwiza ku bakristu, hama n'amafungo meza kuri bene wacu b'abamizuma. Umukabimana abane namwe abe mu vyanyu no mu banyu naho ubutaha.